njengamanje bakwethu phinde futhi ke ngise lapho nje ngibonga kakhulu ukuthi izonto kunamasaka awathi akwazile ukuthi eyintweni ithinta ukuhlona konyaka ahlonipha futhi njengobenza kuto encane umfo kagoba siyabonga mfowethu njengobenza kuto encane amhlonipha ngokuhlonisa unyaka njengobenza futhi kufandam amhlonipha ngofika ngokuhlonisa unyaka akwenzile lokho ukhuzane umfo kampungose kuqala ngasenkandla mahlakhamnyama siyabonga kakhulu ndlovu kakhuba usebenza kakhulu emhlakhulu ngokudlule wahlukanisa unyaka mfowethu eke namabhinqa onkana eke siyabonga kakhulu ukhuzani simbongele ukuthi uhlonishwe esigabeni sokuthi wahlukanisa unyaka ngonyaka odlule akuyinto enkulu leyo esingeke siyithathe kancane sibinge siphinde sibongele nobaba uqhuzulini umfoko sithole lapha izindala zombili oyishabasheki samasiko olwela amasiko ethu ukuthi athuthuke ekumasakuma awathi uhlonishiwe siyabonga kakhulu kanza kwethu siphinde ke side siya la esigabeni ke sokuthi-ke kanza kwethu la siphinde futhi sithi uhulumeni wethu siyacela ukuthi utestiyelensi yonke lento esangene ngoba bridges elingezuwele kanhlobo ukuze ukwazi ukuthi wena wenzanjani na ungayitholi kwayo leyo madlana efunakalayo yini na yilo doti kwalowo mani usiphethe kwanakele-ke manje akhuluma-ke manje ungizwe umlando womculo one ngicela niqala ngisinekhe lapha nje ngindaba yokhozi FM khozi FM ngisuka khona mina bengumsakazi abangazi bengumthakazi ukhozi FM cela-ke ukwethula isaluleko ukhozini FM ukuthi sesibonile eminyakeni edlule usukela kwaqala indaba yokubaluleka kokuhlukana kwenyaka njengenkosi yamabhinca njengoprezidenti wamabhinca sikubonile ukuthi ushiye nomuntu ekhala wayedeserve ukungena enyakeni omusha ngalesi sikhathi sika-2004 kodwa kuzange zikwenzeke ngey'nkinga-ke zaba khona phinde futhi ingoma yesibili eya-crossa the borders kwazoba ingoma sibona lufantam kamroza mfo kafakuthi fishari ngichaiva simnike nomfo lo sathi wasihamba ngenyawo lo mkhathazi into eyenzakalayo-ke nganza kwethu ukuthi emveni kwalokho ingoma kanto encane ibe yihit impela kodwa ayizange ifane nengoma kafandam nengoma oshini umuntu ekhaya nengoma kamgodi ukhuzane ibe yihit kodwa ayizange zifane nengoma kashini umuntu ekhala nengoma kafandam so-ke okucacayo ngokusobala ukuthi ukudominatha kwamabhinca nokukhula kwamabhinca it deserve ukuthi sibe independent isaluleko nje samahhala ngifuna emsebenzi mina ekhozini FM engisabuyela futhi ngiphethiswe manje so into eyenzakalayo ngiyanicela ngiyanoluleka imahala nje ningabaxhaphaza abantu nomnavotiseni bavotiseni tengekho nakha ucash nabantu behlupheke bevote ebenze yonke into nani mabhinca msala ukuvota kwazi kahle ukuthi ingoma yakhe ayideserve uthathe nje isibozi sengoma ukuthi uyozihuhlela lapha and kungcono uma ngabe uzothi ukhozi FM uthi cela amabhinca aqale ngo-9 ahlukanisa unyaka wawo ukusukela ngo-9 kuya ku-10 bese kuthi from 10 o'clock kuyozwe kuyoshaya le u-12 bese kuba ezinye ingoma bakithi siyacela ukuthi-ke kunikezwe ithuba iy'ngoma zomapiano iy'ngoma ezimnandi siyibona zize kuhlukanisa unyaka zinikezwe ithuba amabhinca akhishwe ngoba ngale kwalokho cause FM to be on record abaculi abaningi bazowithdrawa umake wongena ingoma yamabhinca la engadeserve ngenxa yokuthi ivotelwe kakhulu manezibhukuphuku nini namanagement yokhozi definitely you are going to lose the momentum yokuhlukanisa unyaka because into ezokwenzeka yini na iyona yokuthi abaculi abaningi bazowithdrawa ngoba mayekangena amabhinca afike ayidominate into so-ke therefore siyacela-ke ukuthi-ke licabangisise lokho licubungule ukuthi anike ndawo yabo cela ukuphuma inxiwa lethu ababhinca sekhule ngokwanele that is an honest opinion.